Molo, Kunjani, Ndiyaphila, Inkosi. In this video, we have a third look at the family, and here the different family members describe in what way the other family members belong to them. So we speak here of my child, my grandchild, my mother, father, and so on. Again, we have Jane, and she says, "Hello, I am the granny. Molo, ndingu makulu, ndingu makulu." Peter is my grandchild. Upeter ngumzukulwana wam. Upeter ngumzukulwana wam. Sally is my grandchild. Useli ngumzukulwana wam. Useli ngumzukulwana wam. Peter and Sally are my grandchildren, and now for the first time we see a new word, the plural of umzukulwana. Upeter no Sally ngaba zukulwana bam. Upeter no Sally ngaba zukulwana bam. John being the grandfather. Molo ndingu tatomkhulu. Molo ndingu tatomkhulu. Repeat of the previous slide. Upeter ngumzukulwana wam. Useli ngumzukulwana wam. Upeter noseli ngaba zukulwana bam. David. Molo ndingu tata. I'm the dad, the father. And Mary is my wife. Umeri ngunkosikazi wam. Umeri ngunkosikazi wam. Peter is my child. Upeter ngumntwana wam. Upeter ngumntwana wam. Useli ngumntwana wam. Useli ngumntwana wam. And again now we see a new word, the plural of umntwana, abantwana. Peter and Sally are my children. Upeter no Sally ngabantwana bam. Upeter no Sally ngabantwana bam. Mary has much the same to say. Molo ndingumama. With regards to David the husband. David. Ngumyeni wam. David ngumyeni wam. Peter is my child. Upeter ngumntwana wam. Useli ngumntwana wam. Peter and David, again, are my children. Upeter noseli ngabantwana bam. As I say, make special note of the different ways in which my is expressed. Peter has quite a lot to say. First of all, I am a child. Molo ndingumntwana. Ndingumntwana. Jane is my grandmother. Ujane ngumakhulu wam. Ujane ngumakhulu wam. John is my grandfather. Ujohn ngutatomkhulu wam. Ujohn ngutatomkhulu wam. David is my father. David ngutata wam. David ngutata wam. Mary is my mother. Mary ngumama wam. Mary ngumama wam. David and Mary are my parents. And here's a new word for you. David no Mary ngabazali bam. David no Mary ngabazali bam. Sally is my sister. Two words for sister. Sally ngu sister wam. Sally ngu sister wam. Oh, Sally ngu dade wam. Useli ngudade wam. But for everyday conversation, usista will do. Sally has much to say, also quite a lot though. I am a child. Molo ndingumdwana. Ndingumdwana. Jane is my grandmother. Ujane ngumakhulu wam. Ujane ngumakhulu wam. John is my grandfather. John ngutatomkhulu wam. John ngutatomkhulu wam. David is my father. David ngutata wam. David ngutata wam. Mary is my mother. Mary ngumama wam. Mary ngumama wam. David and Mary are my parents. David no Mary ngabazali bam. David no Mary ngabazali bam. Peter is my brother. Two words again. Upita ngubuti wam. Upita ngubuti wam. O upita ngubrata wam. Upita ngubrata wam. There are other words in Xhosa for brother, but these will do for the time being. So take note of the different ways in which my is expressed, and also the words for brother, sister, parents, grandparents, and children. Inkosi kakhulu.